place where all our unique lives rest in me. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's my farm. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got to be, everybody got to be. Da 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 da